achọrọ m ịjụ gị ma obi gị ọ nabatara ihe a na-ekwu okwu ya ya nọkwa ụlọ 14th of September. Thank you very much. It's okay. Thank you.
Irukwa gị gwa m ezinụlọ gị ma nwunye gị ma ụmụ gị ị ga na chọọchị gị gwa ha na 14th bụ sisters home. Ụmụ anyị bụ ya ka iwe na-ewe anyị. Gị metụrụ nwa obere gị ga-achụ na chọ. Please share yourselves. Go to other parts. Go to other parts. Where are the other women? They should go to other parts. They should go to other parts. We are talking about sit at home on 14th of this month. The Biafra women are speaking. Oh, yeah.
Biafra will help you. Watch it. Oh, yeah.
Ihe a na-eme ụmụ igbo adịghị anyị mma na ike Naịjirịa akwụkwọ anyị achọrọ inwe onwe anyị.
One place.